Ke nnete maloba, ke ne ke tswa ko Morak. Ha ke tsena molape ka 5 p.m. in the evening. Ebe personal assistant wa me ampolela gore we have lost an important person in Botswana. Ke bo ke motsa gore o ra jang gore re lathegelwa ke motho botlhoko. Abari, we have lost a great musician and a superstar. Ke bo ke kgaoga pelo ke ipotsa gore o bua ka eng. A ba mpolelela gore re lathegetswe ke Sasa Klaas, an artist wa mo Botswana. Ke bo ke gakologela gore o raya the lady yona ipitsa mamongwatho. A ke re la itse gore ke kgosi ya bangwatho. Ewe ke itse gore ga re mamongwatho o raya ma. Ka gore ke ne ke nna ke mona mo BTV Flavor Dome on Fridays. Ga ke tsenya TV ke tabo ke bona a diragatsa talent ya gagwe. Yaanong go botlhoko tota to lose someone of Sasa Klaas caliber. Ke ne ke sa mo itse in person. Me ke ne ke itse magwe honorable Anna Mokgethi, the member of parliament for Gaborone South Bonington. A ke mosadi yo o siame thata. Yaanong the music industry has suffered an immense loss of a talent like Sasa Klaas. Ona a dira sa pelo ya gagwe, a dira se modimo a se monela. That's what I like, and I supported artists nako e ne ke le taotona, because I know gore the music and the creative industry has the potential to grow the economy of Botswana. Yaanong re lathegetswe hela thata. I would like to wish the Mokgethi family courage and hope to be strong as they go ahead and mourn this lovely lady. Yaanong ke kopa metsi go molelo thata. Mphe metsi. Schools, mphe metsi. Mavita kana gate agavi mavita no ke bata mavita. Okay, yes, that one. All right, this one mavita tota ke utule botlhoko hela thata. May her soul rest in peace. Mama, what?